Humayun Bagayar Murtaba!
Murtabad!
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 Police ko aage karta hai!